Lam yéene boppam ne ko yéene moroomam loolu mooy ndigal suñ bi.